Angibingelele umeya wasekhaya ukhansela mthethwa udeputy mayor ukhansela mlambo nawo wonke ama councillors asijoinile ngibingelele ngokukhethekile ubukhosi basekhaya ubukhosi bakatembe umntwana kanye nezinduna ezikhona ngibingelele uDr. Sish oqhamuka ku Department of Transport nationally uacting CEO weSAMHSA uMr. Dilai ngibingelele ama representatives of AMSO and I think I will want to take this opportunity to thank you very much for this important donation we are today handing over to this ordinary community of Ekuvukeni from AMSO. We believe that the impact of this donation will live a long life. It will impact positively to this ordinary community and these ordinary South Africans. We thank you again for making it possible for us to come here and hand over these important three boats from yourselves. This is what government looks forward to, that we will work together with the private sector to improve the lives of South Africans. And therefore, when we speak private-public partnership, we mean exactly this. And it is when we do things in this way that we can indeed improve the lives of our people. I also want to recognize phakathi kwethu abahloli abakhona abaqhamuka kwa Department of Education ngamazinga abo ngizwile kuno district director Mr. Mota kanye nabahloli bonke abakhona. We also have ama senior managers and managers from the Department of Transport ku national na ku province. Sinawo futhi aqhamuka ku SAMHSA. Sinomphakathi ke ngokukhethekile oqhamuka khona la enkuvukeni. Enkovukeni. Ngokwesithathu ngifika kule ndawo. Ngafika okokuqala ngizwe ngendaba ukuthi kunendawo efana nale ngafike ngabuka ngase sengihamba ngathi ngizawuphinde ngibuye. Kwathi ke ngo-2016 sabuya silethe kulomphakathi iboat yokuqala esiyinikeze ukuthi umphakathi ukhona ukuyisebenzisa. Into ebizo ngijabulisa kakhulu ke ukwazi ukuthi le boat iyasebenza abantu bayayisebenzisa. Kungijabulisile ukwazi ukuthi uke yasebenza. Kodwa akungijabulisanga ukwazi ukuthi kukhona abebezama ukukhipha imoto yawo yawela emanzini as a result ayisasebenzi. Akujabulisi ke lokho, angifuni ukusho ngoba uma ngingasho kusho ukuthi ngabe angikhulumi iqiniso. Ngicabanga ukuthi izinto esiyinikezayo as i-government emphakathini siyacela ukuthi nazi ukuthi le boat akuyona ye-government. Le boat akuyona eye-SAMHSA, akuyona eye-AMSOL, kodwa eyomphakathi ewe eyethu. Kufanele siyiphathe njengezikhali zabantungwa ngoba isiza thina ukuthi sikhone ukuwela lelicweba. Kodwa into engithanda ukisho futhi ukuthi emva kwalokho babe sebesilandela abalandela abaqhamuka kwa Department of Education baletha enye futhi iboat yokuthi abantu bala ekovukeni bakhona ukuwela. Siyabonga Department of Education ngoba lokho kwenza ukuthi abantwana bakhona ukuwela uma beza esikoleni noma bephindele emuva. Namuhla ke sesiletha amanye ama-boats awu-3 esizowaletha kulomphakathi ukuthi uqhubeke ukhone ukuwela. Lama-boats esiwaletha lana awenu. Awokuthi niwasebenzise. Awokuthi nibone ukuthi azosebenza kanjani. Awuthi silaleleni. Awokuthi umphakathi usebenzisana nomasipala Usebenzisana ne Department of Transport. Usebenzisana ne SAMHSA. Usebenzisana no Bukhosi. Wakhe itim ne komiti. Elizobuka ukuthi lamaboats esiwashiya la kushukuthi sezoba u5. Azosebenza kanjani ukuthi akhone ukuthi ahlale esebenza. Lokhu kuzobuka ukuthi ngoba kukhona ngizwile abatrainwa ukuthi bakhone ukuwahambisa lamaboat basizakala kanjani ukuthi bakhone ukuthi asebenziswe. Ukuthi lamaboats akhone futhi ukuthi abe nefuel upetrol wakhona. Ukuthi kodwa mhlawumbe uma abantu bengaweli kuwo iyiphi enye indlela ongasebenza ngawo. Utheke ukhansela ngelinye ilanga ufisa ukuthi ngingajiki la kodwa ngiwele ngiye ngaphesheya ngale ekovukeni. Ngiyafuna ukwenza lokho. Kodwa uma sengiwelile ngaya le ngaphesheya ngiyalinganisa. Yini into engofike ngiyithole ngiyithenge ngoba yenziwa abantu bangaphesheya kubantu abawela baye ngaphesheya. Yini niyowela nje ngifike ngiboke ngibuni imizi. Uma ngabe kuwukuthi ngiyofika kube khona umama othi nanti iphinifa ngolithenga. Uma ngabe ngiyofika kukhona ubaba athi mina ngiyabaza nanti ukhuni ngiyolithenga. Angithi? Lokho kusho ukuthi uma ngabe sithi lemaboats ethu sithi abantu abafikayo bevakasha. Abathuma beya ngaphesheya kube khona imali abayishiyayo ngaphesheya kuhle lokho. Kodwa uma nithi siyawela siya ngaphesheya ukuyobona nje imize bese sijika kusho ukuthi asikayiboni indaba yemali. So kufanele ukuthi umasipala nabantu abayoung besebenzisa i-social media bakhone ukusidayisela le ndawo ukuze kube nothando. UMr. Van Niekerk nonkosikazi wakhe when they come here bathi we want to see ukuthi what is happening across but leave some money there because there's something abazoyithenga hayi ukudonate. Niyangizwa ukuthi ngithini? Yes. So that kungabi ukuthi silinde ukuthi kuphela bazosinikeza ini but sithi thina sizokwenza ini ukuze sikhone ukuphila. It's important. So siletha lamaboats ethu ukuthi sibuke ukuthi mhlawumbe singakhipha naku social media nanoma yikuphi simaketha le ndawo ukuthi kunechweba la abafuna ukuza bazosebenzisa lamaboats bangeza bazowasebenzisa ngamalini. So that lamaboats enze imali nendlela mhlawumbe yokuwa maintainer siyibona. So siletha not only into yokuwela nje siye eyitolo but siletha into esicabanga ukuthi lo mphakathi ungayisebenzisa ukuze ukhone ukuba nemalinyana ukuze sikhone ukufika emakhaya ngale ukuze sibone ukuthi sishiya ini ngemuva kodwa sithenga kuphela. Uma ngabe sasifikile la lomphakathi wasitshela njengoba eshila ukhansela wathi sinenkinga yesimangaliso futhi angithanga nje ninenkinga yesimangaliso namtshela nathi sinenkinga ka-CEO wesimangaliso. Sino-CEO ke omusha mnyama futhi ngiyacela simnike ithuba lokuthi mhlawumbe eze naye. Ngiyacabanga ukuthi nisizombiza ngelinye ilanga. Sengibonile ngizwile intshumayelo ithi okulandelayo kuyofuna kuwele thina siye ngaphesheya kunokuthi abantu bawele bangizima la. Kwi-issue ye-bridge ngiyazi ukuthi nifuna ukuzwa kakhulu. Inzima yona angisho. Kodwa sakhuluma sikhulumile futhi ukuthi ke baphinde beze bazobona ngoba ekuqaleni bathi uma befika bathi hey inzima kakhulu le ndaba ye-bridge. Kotwa ngiteng tela babuye Dr. Sitch. No Sandra, luguta ge babuye ma engineers ge bazobuka baphinde basitshe ukuthi kahle hle I cost yakhona ingathini. So asithulanga. Ngakho ke sibuka ukuthi kufanele kube ne team acting CEO ehlanganisa iSanral, ehlanganisa iSamsa, ehlanganisa iDepartment of Transport, ehlanganisa uMasipala, ehlanganisa iDepartment of Public Works, engakiphinde ibuye izobuka zonke lezi zinto esingaba esayidini lethu. Kodwa if possible engahlanganisa i-energy, ihlanganisa i-housing, ihlanganise all these other departments so that mhlambe le ndawo ibukeleke. Ikakhulukazi ke ngoba ke Nkosi yamchaphela. Nokho ke mina ngu-Deputy Minister we-ANC.